Mehwe sɛde adwadeɛ mu nsɛm no ɛte ɛtase adrɔbɔfoɔ a wɔbono mantam mu sɛ ne w'adwuma aguo nyinaa no ɛyɛ pragya yi a yɛgye wɔn mu ato mu ɔma bɛgye wɔn adwuma nyinaa abɔ so adom amane bɔne Dominic dɔ nyinaa wɔbrɛkum ne tase adrɔbɔfoɔ bi di nkɔmmɔ ɔsesɛ sɛ de w'adwuma no nya kɔ no se sɛ obi bɛba bɛfa tase deɛ ɔrebɛfa pragya ɛha wɔn mu adwene yie papaapa nti mpanimfoɔ hwɛ ne ho adwuma ma wɔn Adom TV ɛtoa so
tase yɛ business no adwuma no deɛ nka yɛ paa na pragya no baeɛ no ama pragya no baeɛ no ama kas no yɛbɔ fɛs yɛbɔ ntiantia yɛkɔ wanafoɔ ntiantia nom bɛnyina na bɛnyina yɛbɔ lɔngyani nti nka pragya no baeɛ no nka ne yɛ ne nsɛ bi a ɔbɛgyina johnson to johnson nka kaa no siri mail road no johnson na nkɔno so de no awuram nkɔno so de no firi branch road no ɔdu mail road a ne nkɔno so nka agyina hɔ sɛ bɛnyina bɛna mail road ama kaa no yɛnyina yɛakyerɛ so yɛnyina yɛbɛgu wansae nti ama adwuma no na adwuma deɛ ɛnya bi nyɛ nti ɔnam sɛ adwuma deɛ nyina bɛgu station nti no kaa ɛdɛ kaa nka wobɛtumi akɔna no wobɛkɔ baako pɛ wokɔ baako pɛ a kaa bi so a yɛdɔɔso nti woba wonnya nipa
pragya no sɛse pragya no nti no nti yɛagya time wo nti sɛ bi koraa ɔpɛ dropping koraa ɔka kyerɛ sɛ taxi driver mepɛ taxi no ɔnkɔ because ɔbɛka sɛ mɛma tresiri tresiri no ntumi ntɔ gas sɛ woata sɛ nti yɛde ama pragyafoɔ nti ne yɛnkɔ dropping no nti adwuma no mu ayɛ dene nti pragya nti ama kuro no mu ayɛ dɛ basabasa bɛɛ krɔso bɛɛ krɔso krɔso
ɛsɛ dɛ pragya no bɛ nti ɔmomforo town town no deɛ taxi deɛ ɔmomforo ɛ sɛ obi a ɔwɔ nneɛma a ne ho akyere no na ɔbɛ sɛ ɔforo taxi wo sɛ wokɔkora nnipa no gyina pa wote sɛ wokukurum so no
baabi a taxi ntumi wura pragya bɛtumi awura obi a n'adwuma nti no yɛnyɛ sɛ biagu no adwuma noɔyɛ adwuma bino lode kɔ baabi yɛ sɛ lode kɔ baabi nti biayɛ n'adwuma nti no yɛtumi gɔ mmu adwuma obia n'adwuma
pragya business ne deɛ ɔdɔ although ɔma totɔ machines ne bebree ɛbi deɛ sɛe ne yɛtɔ mu no hyɛm ne ade ade deɛ but business ne deɛ ɛyɛ normal ɛna na taxifoɔ ka sɛ yɛasɛ ɔ mo business but mehunu sɛ yɛasɛ ɔ mo business because ebi mu yɛ adwuma kɔ akyiri ɔmo no ɔmo yɛ adwuma kɔ akyiri ɛna yɛn nso so a yɛyɛ adwuma wɔ wedin no nso no taxifoɔ no kora still na ebi mu da so yɛ adwuma but ɛnyɛ bebree sɛ first kane no bebree no atontɔn ɔmo machines akɔ akɔtɔ pragya no bi pragya business deɛ yɛ me ankasa deɛ mestarte adwuma nkyɛɛ deɛ but mehunu sɛ pragya business deɛ ɛyɛ normal
of late
yɛde wobɛkɔ wopɛ sɛ ɛno nso wotena mu a mframa fa wo ho kama nna lɔre fɛ no nso saa wɔ fam kyɛn taxi no
taxi ni deɛ mɛka sɛ memfo because lɔre fɛ no yɛ ana ɔmo fɛ no wɔ so